ma sling na ma bling. Kadela mi kuwa ma vetu mu kuwa ma ting. Mi medina wa kuwa mi umedina ma queen. Kahuni ya mini uliza ra queen. Ay, da 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 da
Dancehalling.
If you're not dancehalling, don't call me dancehall every day.